le mumotaga re be re bula semmojo Ben Seraki Sports Complex re tlhokomela pele go kaonafatsa mapatelo a dipapadi dimasepaleng ka moka metsemagaeng ka moka gore baswa ba rena ba tloge mobileng ba kgone go tšea karolo mo dipapading se re tla ba re se direla gore bjale ka ge mongwe wa rena Oliver Tambo a boletše gore setšhaba se e le goreng a se tlhokomele baswa ba sona a se deserve go ba le bokamoso. A nation that doesn't take care of its own youth does not deserve the future. I quote O.R. Tambo. Re ile go dira ka maatla gore mo diprojecteng tša rena tše re tlomang le tsona re leke gore re diele gore baswa ba hwetše mešomo. Di-department ka moka tša dimasepala di be di le learnership programs tše e le goreng di tla diela gore ba le bana ba rena ba ba tswang from universities, colleges.